mutwale ku matala muri zawan turangira abantu abagira music wa Uganda wandi kombokano kozumagara yimachi no yimachi no yimachi.